I hoki te pāti Ngāhi Nara ki te ara whakapoapoa pōti I ahuriri I te rangi nei. Ā, nō rātou e oke ana me te tūmanako ko rātou hei kāwanatanga mō Aotearoa hei te hiku o tēnei tau. Kua puta I a rātou te ki, ka hore rawa te pāti Māori e whāia hei hoa kāwanatanga mō rātou. Kei a Aroha Treacher, ngā whakamahuki.
Kotahi atu anō a Chris Luxon ki te ito o te kaupapa. Inā, ko wai hei noho hei hoa kā wanatana, kia rātou.
I think it's highly unlikely the Māori Party and the National Party would be in coalition. You know, we have said very clearly we are against the co-governance and the delivery of public services. The Māori Party seems to be driving into a more separatist and different agenda.
Ahakoa ka heke I hoa Jacinda Ardern hei premia, kei te ū tonu te pāti Māori ki tō rātou ake Uaranui.
Mena kāro ki tēnei mea te tiriti o Waitangi. Hei mātāmua mō ngā whakaaro katoa, mō ngā whakahaere katoa e roti te whare paremata. Ai ka tare anoki a te pāti, Māori te mahitahi. Engari tēnei wā, kei te nanatunu.
Nā te panoni I te rārangi tōranga pū o Ngāhi Nara, kāra hina ngā take whakawhanake ngāi Māori e tamapōtaka.
Te kaupapa matua ki au nei, e oriti ana ki te kaupapa matua o te tiriti o Waitangi, ko te kotahitanga tērā. Nā reira, koeira tāku e whakatefatefa nei, e whakakaha nei ki te āta ārahi ngārangi ke mui a tata.
We're very focused on the safety net, education and health, that safety net is appropriate for all people. And again, Māori disproportionately need those benefits. So under a national government, you will see Māori outcomes improved. We'll be very outcomes focused.
Kā ropu a Ngāhi Nara ki te hāpai aki I te ohanga, utira ki te utu o ia rā me te heke ngā tatau taihara.
The reality is we've seen a real increase in the brazenness of crime down here, and certainly in terms of ram raids, we've had 6 or 7 on this main street here in Napier in the last 12 months. This store in particular got hit in March.
They need us to make sure we can lift incomes for all. We need to restore law and order, and we need to make sure that we can actually strengthen our education and healthcare systems.
Ā, tōna wā ka ki te mena ka whai niho a rātou kaupapa here. Hei paenga mo te hunga o Aotearoa. Aroha Treacher, Te Karere.